Zitiri mushozo urundi niba tari byo namwe barabarusha.